namhlanje ndivuke sele ndixabe okwalantsente yenkwenkwe apho khona ufika ilitye lingasasebenzi ngaphakathi kukhunethi choice khawuthethe amagama wayeke hleze indlebe zivuleke umntu weve kuphele nexesha lungasabini yazi oyena mtyholo ngumhlukumezi kumzomnyama sisithukuthezi sisithukuthezi esabangela ubhuqwezi ame phethe umkungunyiza aphele edubula ngembumbulo esifubeni utshezi esihlangalaleni akwabikho mntu uthi uyibonile emapoliseni kuka nabamama esabe isithukuthezi basichitha kuma efestileni bebala intumbi endisifakileyo ehokweni namhlanje ndivuke sele ndixabe okwalantsente yenkwenkwe apho khona ufika ilitye nerhwatyitye ezingasasebenzi sisithukuthezi esabangela into yokuba thina sibe ngamakhoboko amaphutukezi awayengazi nakuthi kwini edlula esiyembiya nakwelamatshane yolanda izibhayisi nekheli bafike ndlebe ezikhanyelanga bafike ndlebe ezikhanyelanga phambi kwegolide nesilivele thina sihlele ematyeni bathi ezi zinesithukuthezi basenza izileves basihombisa ii-caves basinika owabo ujesu ngokungathi wethu akabhalwanga ematyeni namhlanje ndibhuke sele ngixabe okwalantsente yenkwenkwe apho khona ulitya ifike lingasasebenzi kwakunini nithandaza ningasebenzi kunini nithandaza ningasebenzi ikwanini niyathakathwa nizenzi sisithukuthezi sisithukuthezi isibangela umntathi engasebenzi abhuke ekuseni ayoma evenkileni umntu alala imini yonke ngemva nencukuthwezi eyona nto ingasoze isikhuphe endlaleni kungalandeli mandithi kungahloneli ngokuthi nathi singazenzi izinto ezenziwa zizityebi njengocimithile ufunda incwadi okona kuphanda kuzanimali namhlanje ndivuke sele ndixabe okwalantsente yenkwenkwe apho khona ufika ilitye nerhwatyitye nesanti zingasasebenzi